baba
kabo ya
ban abdu baban abdul qadir
mun yi hawan sallah yayi kyau muhammad dan gwaggo sai rahawa bani so abin yaro da imani mamba
dan malikin bauchi yana ta aiki saboda jarma
in wai wa nan haka baya banga hauren giwa ba.